Ndabaramukije kandi bakunzi beza cyane mukurikirana ikiganiro ubugingo bushasha. Amahoro ya Kristo ashibamire imitima yanyu. Turagarutse muri cya kiganiro cyacu cy'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twaba turi ko turavugana ko ari umutsima w'ubugingo. Haleluya. Umuntu wese yugurura umutima wiwe afungure kuri iyi sahani. Tumaze iminsi turi ko turaganira ku ijambo ryo kwizera. Imana idufashe cyane. Uyu munsi tugomba tuganire ku bansi bwo kwizera. Ukwizera kurafisa abansi. Iyo umuntu yumvise umwansi aca yitegura ikintu citwa intambara. Kuko umwansi akwinjiranye kaba kabaye ucumenya ko hariho intambara ugomba urwane. Reka twishimikizire ijambo ry'Imana kuko twarize ku kwizera gukuzwa n'ijambo ry'Imana. Icete cya mbere Paulo yandikiye Timoteyo dusome igice cya gatandatu duce tu igice cya gatandatu dusome n'umurongo wa 12 havuga ngo umutwe w'ijambo uvuga ngo Paulo ahanura Timoteyo ngo abangirize ubugingo nanje no uvuga ngo mpanure bene data hano babangirize ukwizera bagira ukwizera Yesu nashimwe aravuga ngo wamurwane intambara nziza yo kwizera ucakira ubugingo budashira ubwo wahamagariwe ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ivyabona byinshi reka subire mu uyu murongo wamurwane intambara nziza yo kwizera ndabifurije kugwana intambara nziza yo kwizera bene data aramubwira ngo wamurwane intambara nziza yo kwizera ucakira ubugingo budashira ubwo wahamagariwe ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ivyabona byinshi Imani dufashe cyane. Uyu ni Paulo yari karabwira Timoteyo mwana wiwe aramubwira ati rero ubangirize ubugingo ubugingo kubucakira si cyoroshe kugira ubucakire biragusaba kurwaya intambara nziza yo kwizera muri no rugendo niho uzoshobora kuzoshikira icyo Imana yaguteguriye icyo twokwita ubugingo budashira ubu kwizera rero turi ko turiga kurafisa abansi hari ha abansi bagwanya kwizera hari umuririmbyi yavuze mu ndirimbo z'agakiza sinzi kwara majana 3:10 menga no Change abiri na rimwe sindayibutse neza inimero ariko ivuga ngo dutonde urugamba twese tuje mu ntambara ngo kwicara kumaze ki satana kiriho hariho couple ivuga ngo igitero kivuga ngo inkota turayifise ni jambo ry'Imana ngo nimwe yaneshereje abera ba mbere akavuga ibigwanisha n'ukwizera akagushiramwo Imana idufashe cyane. Uku kwizera rero kurafise abansi. Imana idufashe cyane. Umwansi wa mbere ni jambo ryitwa gukekeranya. Gukekeranya mu Kristo mu rugendo ruja mwijuru yarigeze gushika ahantu ku musozi witwa mukekeranya mana. Hara mugoya aho hantu. Yari yavuye mu gisagara imahonero ariko agenda mu gihugu cyo mwijuru. Kandi yari yavutuye. Yari yarenganye ryashayo maganya. Yari yarenze mu yaciye ahantu henshi arashobora kuhatsinda mugabe ikindi gihe ajya gushika ku musozi witwa mukekeranya mana biramukomerera kuko iyo mana yaravuye mu byaha iyo mana ari yagiye kurondera ariko atangura gukekeranya abansi bukwizera umwansi wa mbere no gukekeranya kubera iki urizera wundi muririmbyi yaravuze ngo kera mu bugingo bwanje narahi ndagurika hamwe narakekera anyamaza ha andi nkizera urumva hamwe yarakekeranya ahandi akizera iyo wizera ukongera ugakekeranya nta resulta nta mwimbu woshobora kuvamo imana igufashe cyane umwansi wa mbere wo kwizera no gukekeranya mbe mana ko bya bintu nabirindiriye ku ijambo ryawe ryavuganye nanje nkavyemera ko wantumye ko nabakozi b'Imana bya bindi wambariraga mana none ko bitevye ha oya ngira sivyo ugaca utangura kwicira inzira ukabugeze ku musozi wo gukekeranya imana idufashe cyane uwundi mwasi wa kabiri mubi wo kwizera ni amaganya imana idutabare kuganya ndagowe mbehemwe nzobigenza gute none ko vyanse ko narindiriye bikaba bitevye hariya matayo gatandatu ubutumwa bwizwa bwanditswe na matayo gatandatu umurongo wa 25 utubwira ngo nico gitumye ndababwira nti nimukiganyira amagara yanyu kuvyo muzorya canke kuvyo muzonywa canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara mbega amagara ntaruta ibyo kurya canke umubiri ntaruta ivyambarwa imana idufashe cyane mbega imana iguhaye amagara irakwiminya urinzu ukomera ntushobora gukora imana idufashe none amagara ntaruta ibyo kurya mbega urinzu ugira amagara ivyambarwa n'ivyo wobura Imana dufashe nimukiganyire umwansi wa kabiri wo kwizera namaganya amaganya arababaza imana ngo ritukiganyire imana dufashe cyane imana tubabarire ikindi kigira gatatu kigwanya kwizera nubwoba ubwoba oya ntibizoba byocahe oya nawe no oya hari Samaria hariho wa muntu yacunga ku irembo niwe yavuze ngo ibyo ngo nahamadirisha abwiwe yuko indya zizoboneka hari muri cyagihe hagezaho abantu basanga bafata bakica umwana bakamurya abagore baza kuburana ku mwami ati uyu mugore yavuze kubera inzara yari nyinshi ati tujye umwana wanje ati turamurya ati tumuhejeje hageze ko tujye uwi waje kumunyegeza umwami arababara cyane byari biteye ubwoba namavyinu mwa yaragugwa inuma hanyuma ariko umukozi w'Imana aravuga ngo ivyo birarangiye ngwiye jo muri 24 heures ngwinje zizoba zabonetse ngwifigogore tizogugwa shekeli zinizi haleluya hanyuma uwagenda uwacunga caravuga ngo ngoya ngo ntivyoshoboka ngo ndahamadirisha y'ijuru yotoboka aravuga ngo vyocahe ariko umukozi w'Imana mwa nguzobibona ariko ntuzobirya Yesu agutabare ntuzubwirwa ijambo nk'iryo ukwizera kurafisa ababansi ubwoba burimo kwiganyira kurimo gukekeranya kurimo uvavanure birashoboka ko uyu munsi uri ku musozi wa mukekeranya mana birashoboka ko ufise ubwoba ngo ntibizoba birashoboka kuri kuriganyira vayo mu izina rya Yesu Imana yacu ivuze irashitsa kandi ukwizera kurafise n'abakunzi Haleluya. Urukundo n'umugenzi wo kwizera. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira hariya cete cya mbere cy'abikorino. Igice cya 13 murongo wa mbere gushaka kuwa 8 hariya amajambo ngo naho novuga indimi nkiza abamarayika nibiki ntagira urukundo ngo byo wabibaye ubusa. Ngo ku rukundo rwihangana rugira neza rutagira ukunuku kunuku urukundo usanze kwizera usanga n'urukundo ruhari Yesu nashimwe cyane aho ubonye kwizera n'urukundo niho ruri gukunda Imana kuba guhari gukunda bene data kuko urukundo ntacyo ruba ruhagaze ko Imana idufashe cyane ikindi kigira kabiri cy'umugenzi wo kwizera no kwihangana umuntu yihangana aba ari umugenzi wo kwizera none ubona uri kurizera ababansi ubona mugendana nabo mbega wo bahunga mbega wo bigwanya erega birashoboka ko wo bigwanya Yesu akugirire neza genda wikontorore muri wewe urabe ingene uri kuragenda ni wasanga ubwoba bwarakuzimirije kwizera ugasanga gukekeranya byarakuzimirije kwizera ugasanga amaganya yarakuzimirije kwizera ubaduke uti mu izina rya Yesu Kristo subira umfata ukuboko Petero yagize ubwoba Yesu amubwiye ati ngo agira ukwizera kandi agira ku mazi ayatambukira ko ariko wa mwansi wo kwizera caramuteraho ku bwoba ati sha aho ntasoni aho ntubona kugira ukoroke ubwo nyera baradobeye kubera umwansi wo kwizera witwa ubwoba yaramuteye wehe utewe n'ubuhe uwo ari we wese mu izina rya Yesu aratsindwa ukwizera kwawe gusubire kube kuzima mu izina rya Yesu Yesu akugirire neza ubandanye ukurikira inzira yo kwizera ukurikira uwo mwami umushire umuhe ikibanza mu mutima wawe wihana ibyaha byawe waramaze kubyihana naho uronke ikibanza Yesu umuhe ikibanza gikwiye akudugiriza ukwizera ubugingo bwawe Paul arabwira Timoteyo ati wa murwana intambara nziza yo kwizera kugira ushobora gucakira ubugingo nawe nchuti wa murwana intambara nziza yo kwizera kugira uzoshobora gucakira ubugingo Yesu aguhezagire turagushimiye mwami twariko turaganira kuri aya majambo yo kwizera ntitwo yavuga ngo tuyaheze ariko turagushimiye ko wagiye tugaragariza abansi kandi abansi ukabushoboye kubatsinda turagomba utsindiriye umuntu ubwoba utsindiriye umuntu gukekeranya wongera umutsindira ganya ashobora kwizera bihamye pe acakira ubugingo urakoze kumugiriye neza ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze amen Yesu abarabe neza cyane.